no, that has absolutely nothing to do with it, Tando. I mean, when I go to Malanga, I look at her, I want to go to her, so I want to go to her, 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 and I don't have to take days off from 17. I mean, I can't drink less and less in office because, you know, Bonnie was Uksham Quakonja, but like young Bulal. None of the villains started in July office in Shai Paperwork, Ebo was in Jaya, Nakatal.
And that's it?
Yes, I mean, why would I lie to you? So Kalila and Manchukum, man. In Katel and Jen, but that's it.
There's Mosa found out about this, man. If you're gonna end.
Coco. Hey, Sianda.
Yeah, listen, go. Umnyango bovuliwe. Ungaboshi umnyango vuliwe, man. Uyazi ukuthi igebe ngisiningi.
Sianda, zongixoxela ngey'ngidi zalayo ekhaya noma khona into ozoyisho.
Bengisacela i-update about last night, please.
I don't want to talk about it, bro.
Ah, Gigi. Yini mgo kwenzakaleni phakathi kwakho noThando?
She knows everything.
Yeah?
Everything.
Gigi. Utheni?
Akusenandaba ukuthi utheni. Enhliziyo yakhe ngiyibone ngalawa wami.
Okay, mgo. Ngicabanga ukuthi ungcono uyiyeke yonke le nto.
Asoze.
Georgina loya mndeni uyingozi. Ye, ufuna ukufa ye?
Hayi bo. Manje mina ngizovele ngiyayele nje mangibona ukuthi there's a small bump on the road. No, ngabe ngiyiphoyisa elinjani mfethu?
Iphoyisa elingafuna ukufa.
Hayi dumi kanjalo-ke ma izohamba sisi. Ngiyazi ukuthi uThando mhlawumbe uyangithusa ubuye ngathi uyibhokolo but mina ningazi. And ngizontshengisa.